Siyabonga wena Nkulunkulu nali izwi lakho lesifumene namhlanje Nkulunkulu malihlale ezinhlizweni zethu ihlale ezinhlizweni zethu sithembe wena Nkulunkulu akekho ofana nawe wena umkhulu Nkulunkulu sithembe wena eziphini zonke wena Nkulunkulu oyaziyo ntate into ezenzekalayo emhlabeni Nkulunkulu kwasincede Nkulunkulu ube nathi sonke kulo mhlaba kulo mhlaba Nkulunkulu sithembe wena Nkulunkulu siyakubongoza namalanga wonke Nkulunkulu ukuthi uhlale nathi Nkulunkulu siyabonga Thixo wethu siphume apha sivile yonke into yethu Thixo sinikeyo Nkulunkulu ihlale ukuthi iyakhele ukuthi inhliziyo zethu Nkulunkulu sithembe wena Nkulunkulu uJesu